Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika kwixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje ke baphulaphuli siza ke neendaba ezikhushwe phaa yilegend yeqela ke leKaizer Chiefs ke uRobson Motshetshwa nezamkhumbula uRobson Motshetshwa into yokubana ke wayebizwa ngoba ngumashamplane le ndoda ngendoda phaa eZimbabwe kwabulawayo baphulaphuli. Umotshetshwa ibeke yacaca ke wathi umfana omdala ii-players ezininzi pho kuKaizer Chiefs azidizive udlala la team, uthi ngendlela nje zenza ngayo ude yokugqibela into yokubana ke zihlazi iKaizer Chiefs ke ibethwe yitim edlala phaa kwa-second division phaa kwi-Nedbank Cup. Uthi ke jongile ukuqala phaa kwi-defenders iKaizer Chiefs ezithile uya kwi-midfielders ezithile uya phaa kwi-strikers, uthi ngabantu kumele baye ngoku bayakhushwa phaa kuKaizer Chiefs bavulele ii-players ezintsha. Uthi ngokokwakho ukucinga yena uthi xa jongile abona into yokubana ezi players azizazi kwa isizathu ezisinxibele ijezi leKaizer Chiefs, uthi makakazikhumbuze ke la into yokubana bona ngelabo ixesha phaa ngemandulo babethi xa benxibe isikipa seKaizer Chiefs into nje yokuqala uqala uhloniphe nje elaa jezi leKaizer Chiefs ungakaqala nokuqala ungena ngaphakathi udlale. Uthi yena into ayibona kwezi players zikhoyo ngoku azihloniphi kwalaa jezi yeKaizer Chiefs, umntu ungena nje kazazi bapha ebaleni uyothini. Udenza umzekelo ngontiyanti u-2020 okokuqala nje udale wanika amathuba pho kuKaizer Chiefs, uthi bejongile lamfana kayiyo iplayer engadlala iqela elifana njengeKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs bekumele biyamkhulula lo mfana, uthi uyokugqibela uvuwenza i-red card kumele uba kayenzanga uNtiyantiya kula match. Uthi awukwazi ukhaba umntu wenze ifoul emntwini ebenganabungozi, umbona ukuthi akazi ukora nokora ekubeni uzazi into yokubana une-yellow card. Uthi ukuya pha kuntshangase uthi uyavuma untshangase i-game time umfana omdala kayifumani, kodwa uthi angeke untshangazi kudale phaa kuKaizer Chiefs. Isizini zininzi lo mfana ephaa kuKaizer Chiefs, simele naye akazibuzi untshangazi uba yintoni le ingxaki ngaye, kutheni bonke coacha bengamsebenzisi. Into ethetha ukuthi usiphelele ntshangazi unengxaki akazimiselanga ukutshintsha, ngoba uthi xa uyiplayer usobona ukuthi oocoach bade babe bathathwa etimini bengakusebenzisi, nawe kuhlale phantsi uzibuze utshintshe indlela leyokudlala. Into ethetha ukuthi ke untshangazi naye akalulu uhlobo lokubana angadlala iqela leKaizer Chiefs. Uthi neKaizer Chiefs ke bokumele bakhe iyamkhulula untshangase, ngoba kucace into yokubana umfana omdala akho nto yawuze ayingenise pha kuKaizer Chiefs. Baphulaphuli lawo ke ngamazwi kaphuma phaa kuRobson Motshetshwa ekhalazela ke iiplayers eKaizer Chiefs esithi kazihloniphi iKaizer Chiefs, futhi ke nesizathu esisinxibele ikiti eKaizer Chiefs azisazi. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nisho into yokubana niva njani ngoRobson xa ethetha ekhalazela iiplayers eKaizer Chiefs esithi ke bokumele baziyachithwa zonke. Ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo.